chana chana watu wanika chichatama na kwa watu biche.
Defeating the
Kabaako.